lakini ni cameraman mlezi mzee, siji
nani
nitembea mani
David utembee
mpige
nikana mchoka.
Sasa ni vipi nyodo na backpedal, liyo backpedal liyo, alafu jabi na kampi mdomo.
Unaambi upige mtu, pige.
Musika mzee kurasa. Musika mzee kurasa. Musika mzee kurasa. Thank you. Musika mzee kurasa.